bazalwana abathandekayo, speak now or forever hold your peace.
Ela phansi swami sokusize love back man ungawari.
I love back le ayila ufundisi sheshisa.
No, akushubaba lo.
Uma kabebi kangkweje.
Nombanga manifana.
Dalwe into zonke. Thina kwadadako singakusiza.
Ushe mntwana ngaka ngathi kusisibaya.
Hey.